karere hine rau katauri hine pū kohu rangi hine rugi e. He atua, he tipua, ma poa tō tātou a. Atairangikaahu ko tuini ngā waingoi, Pēwhairangi, Hinewirangi.